Alvin Smith ari gukora mariage. Mbega wari witavye ubukwe bw'iyo mariage yiwe ni wari wibereye?
Sinatumiwe. Ah, wewe wabanye n'ikiganiro niko ndasaba ati babanze bantumire nuko yaciye. Eh, navuze ati musa abantumire ntiyantumiye yo.
Meze ikiganiro wigeze gukora uvuga ati Alvin ngo bari umupede. None ubupede bwiwe akabagize mariage, ari umupede agira mariage.
Uzi gute kataro gukuvura? Ariko siko mvuze ko ari ivyo.
Ushatse kuvuga. Ushatse kuvuga ko Alvin rero ya professeur.
Oya sivyo mvuze gusa. I don't know.
Ucapati ndege bijane.
Reka ndamubwire ngo gira ngene. Ndakamwandikiye.
Uracagutumiye naho. Niri nari kukubomora abasha.
Kubera
nugiye kandi azikuru mu ex wa Alvin.
Je urumva basi bibaza ngo je nashaka bantu mire hama bigende good. Je premièrement nashaka nicari bampe ice cream.
Isaac TV.
Yes bakunzi ba Isaac TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherere murazi ko tubakunda cyane. Iyi ni Isaac TV turi ku mwanya ni Mr Home Starboy nagarutse kugira tubandanye kubaha ibintu bimeze neza cyane gose. Na cyane cyane ko tumaze iminsi tubikora kandi kubera kubwanyu. Reka ndabashimire aho muri hose akazi kanyu kagende neza cyane. Imana ikoze bavuga ngo ikozemwe ngo koko kwayo kugira ibintu bigende neza. Behind kama turi kumwe na Juma Tare, Juma Jux, ayo se namazina ye ngo tuzane amasanamu meza. Turi kumwe n'umwe mu bigemeno uvuga basanzwe bafise impano. Saba journaliste no vuga babigeme bake ariko muri bake dufise si kuvuga yuko bose babazwi cyangwa ibyo bamaze gukora amaze guca muri byinshi bitandukanye yarabaye mu Queen Video numva ngo vuba ngo havaje no muri studio gira dusore indirimbo uko biri kose aza kumubona ni nice sky nice meze neza
umetafuta kazi siku mingi ya ujapata mama ni mgonjwa Dakitali anatumaini tena Watoto shule wamefukuzwa Hali mekuwa ngumu we baba wewe
Na mesnez, na ura mesnez
Jina nda kukumbwe kuri kamera, nda kukumbwe no kuri mikoza Isaac TV
Hey, nije kire kire Safi zero ongele mugani wa warao
Ronge nagira nilarije
Ronge
Umba iziba ilarije na ronge richabia sifasi
Ichiba lonta
Okay turamukiza bakunzi ba Isaac TV ndazibari banagukumbuye bari banakumbura kubona uri kuri trendinga tubaze ko kino kigano kiza kurabwa n'abantu benshi cyane
Reka ndamutsa bakunzi ba Isaac TV ndabaza ati murameze neza ndakunda kuramutsa cyane abantu bavyibushe Reka abantu bavyibushe ndababwira ati yambucari nibaze ko muri top
Mubagenzi ba ufise umuntu avyibushe na cyane cyane no vuga yuko uramukije abantu bavyibushe uvuze ko ukunda kuramutsa abantu bavyibushe umuntu wa mbere uciye ubona ko bavyibushe uramukije w'inchuti ya
Mwanje
Eh, haje mama waravyibushe.
Cyane, cyane byatahe.
None we kutavyibushe nkawe.
Nzovyibuha ni honja si homva.
Ndibuka umunsi ari kigano wigeze gukora uvuga yuko ushaka nkwingi, nyene ugira ibisusu.
Eh, that's why rero nzovyibuha.
Haje nyene urawicara nuka vuga kukeneye ibisusu gana.
Ah, ahubwo banze umbwirira abantu bariko baradukurikirana. Nkuri umuntu azu umuntu utuma umuntu ashaka kugira ibisusu binini. Awumpe muri commentaire. Ahubwo ndaza gusiga nimero yanje
hari umuti ngo basiga nyine like kugira nyine cyane
ugurirwa hehe ibyo ko ngo ndavyumva ntarawubona
hanyine pibise twayigize umuntu awufise acanyegera cyangwa yegere nayo
yego nukuri abega abantu bakuru mfite ikibazo mfite ikibazo
biramaze gushika ugasokana n'umuntu akakubwira yuko icyo nyine ari defo ugisha
ndene urumva ko yoba defo Kuri wewe urumva
umuntu ashobora kukubwira ko ari defo kubera utagifishe.
Aka wo sindamutahona.
Aho umaze gusokana bose bavuga ko ari fresh.
Eh, ni bien.
Nice is kind of what you harageze igihe tukubura kuri tele, harageze igihe tubura ibikorwa byawe kuri tele. Mbega hari habuze ikiga nayo.
Gari.
Bo harageze igihe ubura kuri tele vraiment turavuga ati nice ya ivya kazi. Umukobwa dukunda nyina ariko akora ibiganiro bimeze fresh. Aje urazi ko ndumufana.
Really. Bo no kubwira ati urumufana.
Yeah, of course.
Umva. Ako kar. Bon, ukuntu byavyagenze. Premièrement, habanje gucamwe ikintu cha diplome. Banza
gu. Ni wadutumiye.
No. Sinatumiye nta mwanya wa. Nukuri baradutunguye urabizi ko unye basigaye bagira bazitanga ugasanga babitubwiye insome na va canke nk'iminsi nk'itatu. Ya, rero ikintu cyabaye ni diplome kwanze nabanje gutegura ceremony ya diplome yanje kwa haruko nashaka ko bigenda kandi byagenze bya hamanca ngira ibyago ndagira ibi turagira ibibazo ndabura petiteur ndamira nk'umuntu nye naragize ikibazo ku buryo numvume ngo sinshaka kuja imbere ya kamera bivanye n'ivyo abantu bariko baraposta ku ma televiziyo atandukanye ndavuga ati ninajya kuri micro mpava nsanga ndiko ndavuga nsange ndiko ndanavugana nabi canke nyene inzigo ko onye hama no ku kazi duca tumera nk'abahagaritse televiziyo nakorera ariyo nkorera n'ubu
Burundi washitse
naho twaciye tumera nk'abahagaritse hari habaye umutuntu tw'utubazo
mbega ho ndazi kwihangana biragoye cyane kandi ikintu kakijya kigushike n'ikintu kitoroshye kugira ushobore kucihanganira kubura mutso yawe byagenze kujya anye mbega ni ngiki cyatumye wihangana wumva yuko ubuzima bwo bandanye ukumva nyene ko uri aleze kugira ushore kuvyakira novuga yuko turabikishije cyane kuri Isaac TV naho novuga yuko ari kubabara kubera ivyo twako turaposting ariko sorry sana mbega byagenze gute kugira umve kuri stade kugira umve kufisa amahoro zure gukora
bon premièrement iyo kintu kikubaye ko kwihangana cyangwa kwibagira ni kintu ca mbere novuga ati kigoye cyane kwanza ntikinashoboka kwibagiraho n'ikindi kintu kwibagira n'igintu kidashoboka jewe naragerageje niyo mpamvu namaze n'igihe kinini narimaze igihe kinini ntarasubira kuri micro novuga nti sinagize sinibagiye juste narigishije kubana navyo ya ndiyakira Nari ndi kwa ndakora ka interview makanya ndaguhamagara mukanya.
Okay, uko biri kose novuga yuko ni ibintu byari bigoye cyane kandi nongera ndakwihanganisha kandi kuko novuga niho tukibonana nyene turi imbere ya kamera za Isaac TV ndakwihanganisha kuko mu buzima niko biri.
Ya bibaho.
Duca turasubira no kukubura mu ndirimbo kuko nawe uri kuri mu queen video mu ndirimbo. Ho warabihagaritse byo warabihebye.
Icyo kibazo namukanya nari kumwe na Kestan. Icyo kibazo nawe na Gael gari twari ku cyo kibazo kiguma kigaruka bega.
Umva icyo kibazo gituma nari ndakikubajije dushaka kumenya yuko tuzosubira kubona mu ndirimbo ariko urakora ibintu bimeze neza.
Ikintu gihari gituma ntari ko ndagaragara mu ma video. Premièrement ubu mfisa akazi kambanye ryankurya ni ukuvuga ngo nkora du lundi jusqu'à samedi nkakora kuri Burundi Watch TV du lundi jusqu'à samedi kuva 8h du matin jusqu'à 17h nkacanja muri live kuri More Time TV de mardi mercredi samedi nkataha nka 21h biravana n'amasaha hereye wumve yuko icyo nicyo kintu cya mbere nta kanya nkifise
wogwa kanotu gakwiye nyine gafadika wobe
niho ndiko ndaja ikindi kintu cya kabiri aba basani bacu cyangwa aba manager b'abasani nta noti bafise nukuri barakenye
nawe wishakira
me nanje naramaze kwaguka naramaze kumva yuko ikintu cyose mana yanje ahubwo mukanya ndakwishyutse naratanguye association nimba atari society yo kuza ndasaba yo kuza numvise umengo barampamagaye wane yo kuza ndasaba amahera abantu muriko murankoresha ibiganiro ibintu byo kuza turakora na mutampa amahera n'ukuri c'est pas gentil
ni bien none turabavanye imwe nigeze kumushyira
yego mugomba ndashaka amahera
yego nakwe turayashaka ariko urabizi gato dusubira inyuma gato wavuze ijambo AKS mbega hajya akisa namaze kugwa kakanoti kawe naho rambona ukugira dutangure stand up for nice sky
ukuri stand up for me guys kandi ivuga ni cyane neza
okay
namukanya avuye ku kazi
arayaguha cyangwa yara yakuzaniye
byihorere wa muvyeyi we ndiko ndakubwira mukanya avuye job aza yarambiye ngo akeneye ko dukorana akaganira ndamwandikira ndamubwira atariko nibaze kujuzanya amahera ambwira ngo turaza kubikorera ku mugaragaro aransigurira ariko star boy urabe n'ukuri aransigurira arambwira ngo nakoreye n'ukuri urabe abantu ngena abantu takese aransigura ambwira ngo nakoreye arana kiye giye cyose nakozeyo amezi ndwi yose twicaye turaharura mu kiganiro n'ukuri yambwiye yuko nakoreye amahera 1500 by'amarundi
amezi 5 1500
5 gusa akashika nk'indwi nimba taratandatu
ese nganto yakwa
mfashe urumva yasiguriye ko hari munsi yingwe yigeze kurungika do ya Adolphe Ngarama ngo 50,000 ari muri Tanzania ndavuga ati ivyo ndavyibuka none najya gusa ngo ari hutundi ngo duke ngo ibaza karangaye ngo ntashikana ngo ni nk'amadorari 3
cyangwa ari utuntu mwahora mukora muri babiri twari ugasanga goma yakura ko nyene ari utuntu mwamwarakora muri babiri
eh ivyo nyene nta birimwe ne
nabirimo okay akesi urumva
naho vyoba
stand up for nice sky
gura stand up for me guys amezi ndwi half munani ndiko ndakora ngo nakoreye amahera 1500 guys
nawe singa nayo yakusigi
ayo senka yambwiye nsiguriye ngo ukuntu yayampaye navyemeye no atawuburana n'umuhamba ariko yanyemereye yuko lo samedi ngo nzogenda gutora utwo tundi nimbara amadorari 3 nimbara 2 I don't know nzogenda gutora utwo tundi dusigaye kandi nashimye n'ukuri simbura impene n'ikiziriko nashimye
kandi akese ni umwexe wawe kandi amatosomera nawe ningo asigaye afise wowe bakanye kandi abaexe bawe baheze
wanze umbwire ko asigaye afise wowe bakanye
naravyumvise tu gusa n'inkuru ariko ko bikoze nzoyitora
yarazanye ba madangle yeye
Grazie mamma Darling nazo.
Yana afisi bituko byinshi.
Ariko dusubira inyuma gato Arvin Sibifari ko akora mariage. Urumwe ex we kandi mwakoranye ibintu byinshi bitandukanye ndetse mwari mu rukundo nyene gwa vrai. Mbega wari witavye ubukwe bw'iyo mariage yiwe ni wari wibere.
Uni sinatumiwe. Ah, wewe wabanye n'ikiganiro niko ndasaba ati babanze bantumire nuko yaci eh navuze ati musa bantumire ntiyantumiye yo.
Ni aya byacye bivamwe beef nyene eh?
Oya Jesse nzingira yaranyibagiye.
Yera kwibagiye.
Nukuri yaranyibagiye mu batumire nuko.
Ariko nanyasubiye ni nyuma. Oya Jena ina narakiye tu.
Byawe. Ah, waraciye ni bon.
Nanubwo yibutse ni vya kera ka kera muri kumwe. Sometimes hari gihe mwifotoza amafoto nyene. Udufoto nyene meruka nasanga mbere hari n'umunsi mwiza gufotoza ifoto mwambaye ubusa muri kumwe na Harvey. Gusa ntimwaboneka mu maso. Mu maso mwaraboneka ariko se. Hari foto rwambaye akantu kakaboka guca ngaho haboneka.
Tuja kuri Nice Sky vya Alvin tuvyihotse.
Okay, ariko na Alvin dushobora kumuvuga ko gatoyi yaragize mariage ahubwo hoteli imigisha nice.
Sana akaya akakaya kuri ko karanyerekana uko ndi cyane.
Yaragize mariage akajambo basi kuri Alvin kuri mariage yiwe na hari umwexe wa. Nini yako yaragira byote yaragira mariage.
Vuga ngo ah. Vuga ngo tuje kuri Sky Nice.
Uki gatoya kunyuga cyudusa n'abasozera.
Nacyo mfise ndamubwira iki?
Hanyo none ni wafuje bavuga ati yo Alvin baramuntwaye yaragize mariage na Dote biraheze.
Ibyo ni ibintu byaheze byarangiranye n'igihe. Ndumva nta kibazo byari kuntera. Ya
Agatse n'insano kubaza ibibazo bibiri kuri Alvin gatoya. Biravugwa yuko Alvin muri mariage yiwe abavyeyi biwe batoba baritavye mariage yiwe mama wiwe guca tigeze aza muri mariage kubera ko Alvin yakoze mariage gikristo. Abantu baravuga yuko mama wiwe yo bari mu mizirimani. Bivugwa yuko atashwe gucika muri iyo mariage. Wowe icyo kintu cyo kivuga ku iki? Wowe mwagendanye na Alvin uramuzi mama wiwe ukuntu ameze. Kunate.
Ai, jewe ndi umuntu kuri iyi si y'Imana nifitiye ibibazo byinshi nk'igihumbi mana yanje sinzi nyene rero kwinjira ngo mu bibazo by'abandi ngo ndabyumvirize ngo ndabyiteho nta mwanya nifitiye ntacyo bimbwiye n'ibindaba
umuntu mwajyamanye mugasangira ikijumba ubonye tugeze aho kumumwita bavuga umuntu mwabikoze n'umwibagira birago
ari kumwe gihe twajyamana wa mpenewe
Nibyabaye remajambo
make. Gutuma ntukana stable. Gutuma
king. Nibyabaye remajambo make.
Umva, tuvuge kuri Sky Nice, ukeneye kuzana izo sije z'abahungu uvuge turo Sky.
Tuje kuri
turo Sky kuko jewe niwe mugabo nzi.
Turo Sky rero nico gituma nari mvuze ati tuvuze Benturo bisigura yuko twatiko turavuga kuri Nice Sky. Ego ravashe originale numu ex wa kandi numva ngo amuteye n'imigisha mama wanje niko numva bigenda biravuga.
Yende twekerega. Nuko nyine twavanse.
Okay, ni Benturo ariko tudaheruse kubona ubikora mu postinga nice.
Really?
Turabe post ya nyuma uheruka gupostinga, turabe kuri Sky Nice.
Post ya nyuma meruka guposta turi kumwe, ndetse na postinze turi kumwe, na postinze akarato keza aheruka kumwe.
Eh. Oh. Kanye birabishika kagwa gakara.
Wabonye aga post kanje na postinze ndamushimira cyane vraiment. Eh.
Chani ni wakaguzi. Chani ni wakaguzi churabesha ko
ariwe. Yarantunguye ico gihe. Bon kunguri kirato. Just nari nzi katazi, katazi ni numero z'ikirato rafa. Yaraziboshye. Yaze niyo post ya nyuma ngira ngo mperuka. Umva ndinze positive je ndamushimira ni nkuko mba ndamupostinze.
None kubavuze ko Bentoro mwamaze kuvana mutakiri kumwe mu rukundo. Bobo tubishuri iki turi ngaho imbere ya kamera za Isaac.
Ndababwire ngo bigume umva bigume mu nzozi zabo kabarye kandi babandanye bemva nta cyanke bareke ivyo bintu nivyigeze biba nta nuko biteze kubavuba ni mana ibijemo
akantu umwibukira ko nka Benturo muba mwarakoze mu rukundo rw'iwanyu nubahuri naho mwovana utofe wibagiye na gacye aka insolite kabashikiye
kiya kibazo nyene cyabaye nahutse
cyane
kiya kibazo cha video yagiye hanze vraiment bon
mwari ko muronkana
twarakibanye mwo kijya kibazo vraiment ntiyigeze yaca abigira ngo ara ndetse yarambaye hafi twarabanye hafi nuko rikajya akantu sinzopfa ndakibagi
benshi baravuze ngo mwari ko murafyetana gusyetana ni mbega ni kirundi ni giswahili ni kirundi ni gifrench
mane bibaza babivuze je ntavyonzi
Mwumise insolita tazopfa yibagiye na Ice Sky bari kumwe n'umukunzi wiwe.
Yindi
stava. Yibutsana na kimwe.
Twari ko turatembera mu ijoro. Hari mu mu masaha 2 saa 3 turi mu nyaka yiga police baradufata.
Mwari kumwe na Bentoro nyene.
Uwo munsi yagiye kujya kuri police bafata kujya kuri police bakugira. Umunsi kuva ajari isanga
ariko cyane mwari muve muri moya mbiri hariye usanga ariko mwari muve nko muri guest house mutabire
oya ahubwo twari twicaranye n'abagenza ahantu ariko turasangira rero icyo gihe nari nkima nanje mu nyakabiga nari ndamuherekeje kuko hari hafi yaho mbaje wenda naratashe ndahindura mengo nayo hinduye ibirato then rero ndamuherekeje nabagiye rero sasa cyadura n'abapolisi ibintu birebire Emana yanjewe
kibuse neza ujya munezero wari ufise igihe no vuga mwari ko murasomana na Bentoro munezero wari umeze gute kenshi bakunda kuvuga ngo ko munezero bari wose kibuse gato munezero wari umeze gute wumva uri kumwe na Bentoro urukundo rumeze fresh aka video fresh ujya munezero wari umwo wari uri he ariko umenga ndi mwijuru ndi mwi paradise ariko we wari uri
ayo namabanga yanje ndakwisabye
ambwira na hasi ni bisa
eka kunteza
aba bari muri paradise
aba mufise abantu benshi abakurikirana eka kuba neza abantu
oya benshi barakunda kuvuga ngo yongo ndi muri paradise ajya we wari mu cyarama cyane
ndakwisabye
Okay, and this guy nashaka kumbwira akantu gato ico gihe no vuga yuko warumaze imisi udakora warufise ibibazo aho utari kora kora.
Mubwira mama hera ndagusaba.
Okay. Gato ndakubaze ni Isaac nyene. Gato ndakubaze none ko tuceye no muri ya moto.
Ndagusaba cyo munsabira mahera.
Ndagucore. Cyumucora muri etagere. Araza kukibona
ikigaga. Isaac. Ndagusavye mama hera ngamira mahera Isaac mugwiza tunga no kuri twemera tukunda ndagusavye mama hera
yavyumvise okay anashatse kubaza mu rujya mwanyu tari kurakora cyane insolite yabaye cyangwa showbiz yabaye mu gihe tari kurakora avuza ati genda home byo ndahaba nanjye mbandi ko ndayikora
warumvutse na sinzi
bintu ariko warumaze iminsi tari kurakora nyene uri mu bibazo by'iwawe insolite yabaye yaraciye muri industry hano wacu mu gihugu cyacu Burundi uvuga ati genda yihombye nuko ndi mu bibazo nari kwikora
yari yahe gabanje oh no insolite yabaye nkumva yuko no yikoze vraiment yari insolite ya Benice na Miss Erika na Kent P naho bitarahera nzoyikorera ko nayo vraiment narumvise oh sinzi no cha kuri tera narumvume ngo no genda basa ahantu kuri televiziyo ari yose hebwira ati jewe n'ukuri Yan da je
ni ni inda
je mu ntize micro nje guhostinga basi cyo kiganiro cyanje kigumeho
ni ya indi modoka cyane
eh ya indi modoka ibintu byiwe na aye ibintu
byari ndazi murabanye cyane na Bentoro kandi ndazi n'ubuzima bwa Sat sometime murabukurikirana bijya vyari vya vrejya modoka niyo
cena vyonzi Jewe mbazi vya Benturo.
Kusandazi ni gauni habuze mesaji wandike Benturo mubaza. If you onye mbonye nifso ya kuishwe kute Benturo.
Sina umenesha mawanga ya abu nifita abu frema. Kukwenda zikatana yoyo mhiri.
Kwa hivyo kwa sigea modoka urai mubo na amu. Nuneni umba ya cha igurish.
Nunura zaharu.
Nini ndura tumubo?
None uzigute kata ikara gendera.
Ani bamu temigisha nuzea mishe erika achie ilongira kaduka.
Ina haya rasanzu kwa gafis.
Uyu warafise gashashe hau nuja mshiri uja
mshiri. Kandi.
Nenena kuziga sani yo kanzu.
Nyatari.
Okay, nice is kind of going to go to Rayaga Kandi. Kumano kwa duki kia nandazi ya ni mwana wa fani biwa ni mwana wa kukulikila na akajambo nubuka ngura mutima kwa fani wa kwa duki kia kuko ndazi bari mgo wakonzi wa Isaac wa sanzi wa kukulikila na basanzi wa kukulikila na Nice Sky kuri Burundi Iwacu TV basanzi wa barabigani lo vyao akajambo ki ngura mutima kwa mmesaje madame ndakwise madame kweri chubayo kuko na mwana ufise ndakwise madame kweri chubayo
nae ni makurinde kubinsi guri
ila mwana ufise mwana
urumva ukoze igikorwa rero kikirenze ukoze umengo utabaye igihugu kuma icyubahi imbenena
muza mate
ya kubakunzi banje kubakunzi bakunda gukurikirana ibintu byanje ku bantu bikundira Sky Nice banze ndabwire yuko uno munsi nafashe gahunda yo kubwira abantu ko ndabakunda nokuri ndabakunda cyane uranzi jewe kera Starboy nkitangura gukora ibintu bya journalisme nkitangura kuja mu interview hari gihe nakora nka interview and umva komanda zose wakanu munyuma ndateba ndabikunda ariko ryari niho nakoze niho nakoze nawe byarakubaye ko nakuva kuri komanda ya mbere gushika ku yanyoma ndasoma komanda no munsi niho navyutse ndazisoma mbona ahubwo none guys abantu munkunda vrema ndabemera cyane basigaye banishurana urumva unamvuze nabi gusa hagira uwihenda hagira uwihenda mvuge nabi arabi ngene bamwurira
imwe cyazi mufata cyane cyane njye musore wambaye deshire ngi jipo yariwe ni miso
ibadze
ya gusa yavuze ko yariwe ni mbeba je nabo imenga yariwe ni miso gato ikibazo
sigwanje ni kwa sinayibuza yanje
ikibazo cyenda kubaza nese ska imbega aba ex bawe batararongora ufite nibanga babahungu
bataragira marriage kiretse ko harabo ntaza makuru yabo
harabo wibagiye nyene pepe
bon si ukuvuga ngo kubibagira ibihe biradutandukanya ugasanga umuntu ageze hariya undi ari hariya ntuse kumenya makuru y'umuntu uwo nzi ataragira mariage ngira ngo numwe
ninje ni batari
ntazwi
abari umustar
oya sumustar
javre
no sumustar kweli
okay none nana kajamba mwanzike avi namaze kugira mariage gaya dusina basozera kuko umuntu agize mariage bavuga ati girangeni
reka ndamubwire ngo girangeni ndakamwandikiye
atagutumiye naho nirin yari kukubomora abasha haya nirin mari kugwana
sida ubona we ninde
nirin na uyo mushari wiwe
oh
mari kugwana sida kubesha
kubera
nugiye kandi azikuri mu ex wa Rvin
je urumva basi bibaza ngo je nashaka bantu nira hama bigende good je wa premierement nashaka ni cyari bampe ice cream banze ndakaminine nyene
ice cream na cyane cyane kubata urumva barahinduye terme royale basige bayita ice cream
bampe ice cream nukuri nta kintu kigyoshe nk'inzoga zo mu rubanza uramaze kunywa inzoga zo
mushaka injya zo utari kurari
urumvuze ijyana umutima mwiza utekanye urabona abandi mwese muri ko murajya
niko murafungura ku buntu
abantu mufise imanzi abantu mufise imanzi ni muntu mire nda
niko gira save the date yawe nawe kugira dushore gutumira abandi
save the date yawe baze kurongwera
Umba bijyoshye uri kuranywa uri kuratumira
abandi. Yega bijyoshye uri kuranywa izabandi ntibijyoshye wa wakoze akantu. So.
Nese ari kigano wigeze gukora uvuga ati Arvin ngo bari mu PD. None ubu PD bwiye akabagize mariage, ari mu PD agira mariage.
Uzi gute kataru gukuvura.
Eh, ushaka kuvuga iko ari.
Mereka kuri abaga filme karaho. Ati no gukuno kitwa ni yabazungu. Hariho umuntu yagize umuhungu yari umu gay then acagira marriage n'umukobwa kwera yakora mu bintu bya gouvernement acagira marriage n'umukobwa kugira ngo akuvre bya bintu byiwe ariko siko mvuze ko ari ivyo
ushatse kuvuga ko Arvin ya profesi
oya si vyo mvuze gusa I don't know
Nice sky lega tugushimire rero no vuga yuko wakoze kuza ndazitwayaze byinshi na akese twamuvuza kuri hinoti iwe nawe nimba bishokaze ko akese kandi numugenzi wanje ntava
vuga amahera ma
ubwo ngurabishizemo inziko akese numujama
wawe for
niwe yatumye ni game ndayimenyera sana
nanje kweri yawo njye no mu akese numuntu mwiza vrema
gusa kundi vyo
kamuhe promo nawe ndamuvuge numuntu mwiza vrema kandi numuntu ngira ngo yavyaye benshi muri game
yavyaye
ya ego ariki defo yiwe ni imwe arakuvyara agacashaka kukwica ako arabonye umuntu yica umwana yivyari nukuri yo niyo defa fise yonyene stand up for me
stand up for nice sky ejo ngira ndayitanguze kugira
girikirishutsa
okay stand up for nice sky ngira ndayitanguze kugira agashara cyo gashore kubone
uri icyo kiba
ndayitanguze
yego
are you ready
I am ready
okay kigandwe cyo cyo tukibandanije twosanga nyene cyabaye kirefu reka duse nabasoze rusozere duseze abakunzi ba Isaac TV n'abakunzi ba bariko baradukurikira na turumva ko basigaye bagushigikira basigaye banakuvugira cyane
sino bisubiramo amaze kubivuga
reka ndagushimira nice sky
nanje ndagushimira
wagize neza
nisha
reka ndabashimire rero amaze kugira subscribe kuri Isaac TV amaze kuhikora ndetse na utarayikora warakiriwe cyane gose yari star boy Mr Home Mr Meat ejo byose ni ibiganiro byanje n'amankobero nkoresha bica kuri Isaac TV turabikora rero nibindi bigano comments kime kukindi ni byinshi cyane rero kurikirana Isaac TV bwiruzo raronka ama exclusivity ibintu byinshi ndetse binatandukanye ndetse bishashe tari bwamenye muri industry yahani wacu babiriko bira trending in town ndabakunda cyane gose behind kama kwari kumwe na Juma Tare bye bye tura bentura
ari karanyandikira we ntavyubona ko ntegezwe kugenda
ndamuramutse mbabwira ni kuramutsa gusa ndambwira bentura ni sawa
kurancereza
ndavuga ati ni sawa
mvuze
birenga ucukupa bintu rogato umvije ugiye gusa
acana na mume wangu twace tujamini sigeze gusaba
bakunzi ba Isaac TV bye bye rero ko biri kose naje gusozera gusa iyo mu telefone na bintu rogato
oh no kandi ukora soma byinshi
sawa naje bye
Isaac TV